nitwa Esperance. Ababyeyi hamwe n'abagize umuryango bagomba gufata abana bose kimwe. Kwiga ururimi rw'amarenga bifasha mu gushyikirana n'abana bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga. Ni uburenganzira bwabo.